yami Mario heo gombo pike ndomio Mamocho heo gombo nyol kakaja mwech Maringo kambo yweyo Pile wa gombo, pile wa gombo Mundo wa yu lojni Pile wa gombo, pile wa gombo Mundo wa yu lojni Kakajami, Mario heo gombo pike ndomio Mamocho heo gombo nyol kakaja mwech Maringo gambo yweyo Pile wa gombo, pile wa gombo Mundo wa yu lojni Pile wa gombo, pile wa gombo Mundo wa yu lojni
Amiro
Pio kaja mwech ane wangi
Amiro
Pio kaja mwech ane wangi Kakaja chwech na mahero Agombo peda kuti Kakaja chwech na mahero
Amiro
Pio kaja mwech ane wangi
Amiro
Pio kaja mwech ane wangi Agombo peda kuti Kakaja chwech na mahero Kakaja chwech na mahero Kakani chweyo dhane kido machako di kendo gihera mogundo mani nyise Danono la modhi mabor kodi kata kamano bor ni warowa kata kamano bor ni warowa Kakani chweyo dhane kido machako di kendo gihera mogundo mani nyise Danono la Modi mabor kodi kata kamano boni warowa kata kamano boni warowa
Amiro
Pio kaja mwech ane wangi
Amiro
Pio kaja mwech ane wangi Agombo peda puti kakaja chwech na mahero Kakaja chwech na mahero
Amiro
Pio kaja mwech ane wangi
Amiro
Pio kaja mwech ane wangi Agombo peda puti Kakaja chwech na mahero Agombo peda puti Kakaja chwech na mahero Kaja mwech ane wangi
Amiro
Pio kaja mwech ane wangi Agombo peda puti Kakaja chwech na mahero Agombo peda puti Kakaja chwech na mahero
Amiro
Pio kaja mwech ane wangi
Amiro
Pio kaja mwech ane Kakaja chwech na mahero Agombo peda puti Kakaja chwech na mahero